Mandibulele ithuba endilifumana kwingonyama ekusengwa namhlanje. Ome phambi kwenu ngumvangeli uLwazi kaKhelembe from eWestland, phantsi kotata uMveleli uMoya. Utata namhlanje usipha incwadi ethi Funani Tanci, ubukumkani bukaThixo nobulungisa zonke ezinye izinto ziya kulandela. Suka inkonzo yabapostile, inkonzo yezenzo. Xa kuthiwa funa, unikezwa iresponsibility yokwenza. Xa ungenzi, ithi loo nto ukafikeleli kule nkonzo yabapostile njengomvangeli. Ithi loo nto kum xa ndingumvangeli kusithiwa mandifune kuqala, apha kuthiwanga mandingazifuni izinto zam, kodwa into ebalulekileyo kukufuna kuqala ubukumkani bukaThixo khona ukuze uThixo azilandelise izinto endizifunayo mna. Kodwa uba ngaba ndiqale ndifune ezam izinto, ithi loo nto andizukwazi kwa uzifumana kwa ezi zizezam. Into ebalulekileyo kufuneke ndifune kuqala ubukumkani bukaThixo. Umposi lo intloko usinikeze i-ATM, wasinikeza ukuba ngaba i-ATM isikhulule kuba uThixo uthume yena, nguye obonayo iingxaki zethu, nguye obonayo ilizwe esiphila kulo ukuba ngaba likwisimo esinjani na. Ithi loo nto ke ngoku kufuneka thina uba sifuna ubukumkani bukaThixo kufuneka siqonde into yokuba ubukumkani oku lulawulo, and ulawulo kwinkonzo esikuyo silawulwa ngumposilo yintloko. Xa silawulwa ngumposilo yintloko ke loo nto ithi kumele simamele ilizwi lakhe noba lithini na. Xa lisithi nantsi i-ATM, masihambe siyobiza abantu abazovotela i-ATM siyivotele. Ndiyayazi into yokubana sikwixesha sisuka kwi-elections apho iintliziyo zabantu zidandathekile kuba ilizwi beliphumile lathi i-ATM izawuphatha. Abanye bangazibuza imibuzo bathi bekuthiwa izawuphatha kodwa ayiphethanga. Ngoku into ekufuneka uyiqonde emzalwane wam mvangeli, amaSirayeli xa ekhutshwa entlango xa ekhutshwa kwaFaro adlule entlango. Entlango kwakukho inyoka ezazihamba zibadla endleleni, kodwa uThixo wathi mabajonge kwinyoka yobhedu. Sinomphosile intloko esimiselweyo nguThixo ngumthunywa ekumele sijonge kuye. Xa ethe i-ATM izawuphatha, i-ATM izawuphatha noba iphethanga ngoku, kodwa uthe i-ATM izawuphatha. Izawuphatha ke namaSirayeli xa wayehamba entlango kwathiwa bayekanana bahamba besifa endleleni, bahamba iminyaka eyi-40 kodwa bekufana uba bahambe 40 days. Ingxaki esikuyo sifana namaSirayeli ngoku ngoba kukho intandabuso ngaphakathi kwethu, kukho ukuphikisa ngaphakathi kwethu, into esenziwa ngamaSirayeli. Uyabona ke ndinoloyiko lengqumbo kaThixo ngoba kumaSirayeli awayephikisa endleleni, kumaSirayeli athi namadoda sewethunyiwe into yokubana angene eKanani ayojonga uba isimo sime kanjani. Athi abuyayo abuya ethetha izinto ezinegethivu, athi hayi kukho amadoda amade amakhulu isiqiphothi, angeke sikwazi ukuphila kwandawo, bazawusibulala. Kodwa yaba khona indoda yabanye yathi, ndilibonele ilizwe lityebile ligcwele amasi nobusi. Wathi uThixo kuba yeyona nto ebeyifuna ukuba ngabe baqinisekisa into yokubana eKanani sisizwe apho bazawukhululeka khona, sisizwe apho bazawuphila kamnandi khona, wathi aba bebethetha izinto ezirongo wabatshabalisa nesizukulwana sabo. Wathi nje ukusukela ku-20 years ukubheka phezulu mabatshabalale. Ndiyayoyika ke mna ke loo ngqumbo kaThixo uba ingafika kweli xesha sikulo uba ngaba singayamkeli i-ATM, singalamkeli ilizwi likaThixo abe ethemba sifuna ubukumkani bukaThixo, athobe loo ngqumbo ngaphakathi kwethu. Ifuna siguquke singabavangeli, siguquke singabantu abathi samkele ilizwi lomposilo intloko, singaligocagoci silijonge uba lithini, sithi lirayithi xa lithetha ngenkonzo, sithi alikho rayithi xa lithetha nge-ATM. Uyabona ke xa ndandivangelwa into yandenza ndiyilandele le nkonzo ngoba ndikhulele etshetshi, kwathiwa umoya ongcwele awunawo kubumposti like ekwetshi funeka uze apho uzokwamkela umoya engcwele ndabe ndikhule ndicinga umoya engcwele ndinawo uloyiko lwami lokuba ngaba ndisicinge umoya engcwele ndinawo kanti andinawo ngathi kungcono ndibe nedouble Holy Spirit uba ngaba nawo ndenza ndasifumana isandla sompostile uyabona ke ngoku ukuba ngaba izulu sithi silingena kuba sikhonzile izwi sisethi esisenza ilizwi likaThixo andoyika nokuba ke ngoku izulu ndingalingeni ndithi hayi ilizwi endililandelayo leli lithetha ngezimiselo kanti nelizwi elithetha nge-ATM lingangandingenisi ezulwini ukuba ngaba kufuneke ngene dabula izulu ngelizwi lasepostile nangelizwi le-ATM ndisakwenza i-ATM njengomvangeli utata apho usinikeza nencwadi yesibini kamalaki athi usukela kwimihla yoyihlo nimkile kumbuyelani kum ndibuyele kuni uyabona apho uthixo into ayithethayo into yokubana ayinguyanga omke kuthi sithe simke kuye sisekookhokho bethu sokufuneka thina sithathe unyawo sisondele kuthixo xa sithabathe unyawo sisiza kuthixo uthixo uthathe ezimbini uza kuthi ithi loo nto uba sineengxaki uthixo nguye ozawufeyisana neengxaki zethu kuba sesisondele sade safikelela kuye ndiye ndithi ke mna ke xa ndibona khehle ndizohlala phantsi into yokubana esi sumi ndisikhuphayo unyaka uphelile sifana ndibe necebo lokuba ngaba ndithandaze kuthixo ndithi inkosi hayi esi sisumi ndiyayazi sesakho kodwa sindonelisi kudala sinje sime endaweni enye ndicela isisumi sakho sikhule ngoba iqinga lam ndiyayazi into yokubana xa kukhula asinakhula isisumi umrholo ungakhulanga uze sikhule funeka kugula umrholo yile nto ndithandaza kuthixo ndithi inkosi esi sisumi sakho hayi ngathi sinkudala sisingaka loo nto ithi nama ndikhule xa singakhula isisumi sakho uthixo nangoku ngeka ngalenza icebo ukhula umrholo sitsho sikhule isisumi ndiyabulela
thina sophumelela
Oh.